Hi guys, welcome back to my channel. What's up y'all? What's up y'all? What's going on?
Mr. Santo, le kae le ke re ke tlholo nna. Le robetse bang ke tsapa le robetse ga bose. Is seng gore motlhomo ke shanela morao le botswa le robala ba le robala le robala ya mare ke dire ke tlhole fela.
Ke se a bo tsenka o tshwa ga imre na
mabo. Oh. Ke be ke re ke dole tsi bisha gore since ke di gota go gapele kua ke le leader. I know jo tsi tsama ga botsa na leadership ke nako bolela maka.
Bana mamo o ska tlo go ntjontela ja ka mishong ye me ka ka. Ntle le gore taba tsona ke tsa tshwane
I'm sorry.